ay béré jam comme am rew lay jaay ciap fi ak
Thank you.